Come.
Sushi.
Tumuleke. Hey, ayinza okwagala okufulumirako. Ata bwe kigenda kiba kigenze. Todda mukiraba.
Kirunga kifulumye kino.
Todda mukiraba.
Ebuzo byo inzo okudda.
Oh, kiba kizibu. Make sure it's very far.
I want to go out so
often.
Mm. Fuluma, at least you fuluma eri endala eri.